Ya, ibu mulu semua sekene mulu ngonyeci na zelo. Onwa nunu nwoke onwa igba, onwa na ememe nwoke kwu noku ampi cross umu nwa, chawa mu umu nwa, omu na ebe. Unu si na made weto update. Update kan ti maka we dia papa. Ko update bi fa. Una anu go maka Chidon akubuo galanya enterprises. Ona de luna all kinds of London use. Motors nya odika moto obuna bu American use on a day loan it icho Corolla o icho G-Wagon o odika moto obuna ya choba Chidon akubu ogalanya ezigbo to onye ogidi aka gwasi ike on a day lokwa maka ana obukwa a good land agent icho ana de na site choba Chidon akubu ogalanya oge deliver loge e watago icho e contact ya na anya na number di na screen kita ke choba Chidon akubuo ogalanya aka agbasi da young man ike ni fo buna ona ade lokwa na all kinds of electrical and electronics icho ife e buna eja wayo oku nuno ma oku o ma waya o ma London use generator o akubuo ogalanya the capable and able. Icho ezigbo generator ya last na obokwa nke ebuku go coil ebuku choba Chidon akubu ogalanya ichoba electrical distance ifo obuna iyeji wee waya oku n'ulo gi maobu oku o maobu waya o maobu generator o maobu moto choba Chidon akubu ogalanya ezigbo onye ogidi aka gbasi ike ima na enesi anya gbaa elezi youth but Chidon akubu ogalanya si na ya ga-abụlo elezi youth so ifo obuna gbasalu London use, American use, moto, maobu. Ifo obuna electrical appliances ani etie nuno ma ifo oku choba Chidon akubu ogalanya. Ewetekwukwalu m unu update maka ndị si n'ọnwa ada eweta update. Na gazielu unu igbo ndị ọma njem ọnụ nke onye chikwa na zelu. Daalụnụ.